Amalawi anzato amalawi anzanga ine misango ya juma kwa mina bunga na Malawi engagement group mayenga kuno ku Johannesburg dafunapo ndi yakulepo pang'ono pankhani zamphekesera zimezi kumveka dziko la Malawi pokonzekera chisankho chimene chikubwera masiku 20 akubwera kutsogola pali mphekesera imene kumveka kuti pali ena amene akonzekera zoba chisankho dziko la Malawi ife amayenga titamva tinatikhudza ndipo tidayenera tiyankhulepo mawu awa kwa inu amalawi kukutsimikizirani kuti kulibe wina aliyense amene anga atabe chisankho chimene chikubweracho kwakhala kukuchitika za chibwana zambiri mbuyo mu kuti anthu amabera mavoti amatani ife amayenga tayima ndithu njuu kuti tionetsetse kuti ulendo upasikupezeka mpeni kandi achipani cholamula kandi achipani chotsutsa kaya wina akufuna kungobwera pa mpando mwakuba sizitheka ife amayenga maso athu ali chiye cheru kuyang'anisitsa kuti palibe amene angabe mavoti uthenga uwu kupeza na Malawi nonse kuti musakhale ndi mantha ndipo musakhale ndi nkhawa kuti choti mupitandi ukavota pamene ena abakale kulibe amene waba mavoti 6.8 million amene amalawi munalembetsa akali mmene alilimo ndipo tikuyembekezera kuti kuchoka pa 6.8 papezeka boma limene mungasankhe musachite mantha musakayikire ndipo musazengereze pa 21 May 10 tipite mwaunyinji wathu wonse kukavota chifukwa ndi pamene tikaganize zatsogolo tikasankha tsogolo la dziko lathu mukudziwa nonse Malawi kuti dziko lathu likuyenda bwanji chuma chikuyenda bwanji chituko chikuyenda bwanji kuba kukuyenda bwanji katangala kuyenda bwanji zonsezo mukuzidziwa zonsezi zimutathetse ndinu pa 21 May ndi voti yanu ndipo ife amayenga ntchito yathu ndikuonetsetsa kuti palibe amati abere kulibe wina aliyense nanga unonga kapena usokoleze chisankho kapena kubwesa chimpulikiti kulibe tikuyang'anitsitsa mokwana kwambiri kuti kulibe amati abere ndipo voti yanu ikagwire ntchito ndipo mwambo wa demokrasi ukatsatidwe pasakapezeka wina oba mavoti ndipo zimenezo tikutsimikizirani kuti tili cheru ndipo tikuyang'ana usiku nkhale usana miniti iliyonse awa iliyonse tsiku lilonse tikuyende kuonetsetsa kwa mthunthu kuti chisankho ichi chichitike mwamtendere ndipo amalawi musankhe boma anu limene mukulifuna popanda wina okusokonezani popanda wina okuopsezani akhoza kuononga ndalama zawo kumalipira anthu akunja kuti kulasha kaya kuti ku Pakistani kaya ku India kaya ku Egypt kaya ku Nigeria musaope tiyeni mukavote vote yanu tikudziwa kuti mavoti alipo 6.8 million ndipo tikungopempha kuti mukaonetsetsa kuti povotapo musakalakwitsa kuti mavoti ochepa alipo kalewo asaonongeke 6.8 iyo ikakhale kuti mwasankha boma limene mukulifuna aboma asakuopsezeni a DPP ndipo zipani zinezo sizakuopsezeni kuti ya ife tawina kale chifukwa choti abera ngati kuli kuwina kale awine chifukwa cha vote yanu osati kuti pali kubera iya amalawi tsogola dziko la Malawi lili m'manja mwanumo pa tsiku limene mukavote pa 21 ife athu ndi maso kungoyang'anisitsa kuti pasakhale wina wosokoneza kapena kubwetsa chimpulikiti kapena kuba kulibe ndalama za boma zimene zingagusire ntchito kuba mavoti sizingapange kuti zikonze tsogolo pobera mavoti voti tsogolo la dziko la Malawi lili m'manja mwanumo pokavota mwanzeru pa 21 May uthenga uwu ndikubweretserani ndine Sandras Juma mneneri kapena ndine kuti woyendetsa bungwe la Malawi Engagement Group kuyang'anisitsa kuti dziko la Malawi lidzikhala mtendere dziko la Malawi lidzisankha anthu ake aboma mwakufuna kwawo mwa demokrasi mwa zipani zonse osati chifukwa choti wina wapyeza kuti aba kulibe wobera mavoti zimenezo muzitsate ndipo mumvere tikuuzanize palibe kubwera mavoti ndine Sandras Juma kuno ku Johannesburg ndipo mukhale olimba mtima kungokonzekera tsikulo kuti voti yanu ikawerengedwe ndipo ikakhalebe kuti ikakusankhireni boma limene mukufuna mu chaka cha 2020-2019 kuti pamene kupita 2024 tikhale tili ndi boma lofuna kuchokera ku mtima kwanu kuchokera ku makhalidwe ako ku zofuna zanu osati kubera kulibe wobera iya zimene sizitheka ndine Sandras Juma zikoma.